Ayo boom mzansi, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to mabuyu bambalunyu hlase uphodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones, mdanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtshwala phakathi and King Ginger Cream de la Cream for the show. Tell us why you forgot. Hey, Mzansi, I like it when you say it with me. It's a shibbling. It's a shibbling. It's a bibbling, mdanami. Another day, another dollar, another shibbling. And you're shibbling. As you all know, I'm always with my brother to have the protection. Walk behind the camera. The original brand is CMTVSA. Make sure that you subscribe, guys, and take us there. Because we wanna go there. Half a million, we are smelling you. Thank you so much, Mzansi. But walk right now, do the right thing. Take me to the gobbles.
Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Into an ass kings, but some demand you mabuyu bambalunyu hlase. Uphodla manzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones, mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger and CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi.
Andile, andile, ngomunye umfana nje, mistake.
Wathula nganga bemini ukhathele. Eh? Ebhuti funi off. Ngikwenzeni? Eh? Qishi khokho. Dingani? Kolokho. Putini. Khumbula uvusi. Yabona izinto zi break apart ke makunje. Yazi ukuba ukuvusa ukhona ngaba ubhekile phaya. Unyusa ikhanda, unyusa ikhanda. Sashala amasosha. Ngifuna namhlanje sithi hey. Okay. That's Jayami. Come by John Vince. Sure. Right. I'm going to go to the next one.
Ikhoshini enjengani ezi?
Ngibuza i-server yethu ibuza ngabantu abathanda nayo ukuthi mhlawumbe mhlawumbe yini oyithanda ngomuntu wakho. Those are the questions. Apha nje i-relationship ukuthi i-relationship eniqhuba kanjani? Awunankinga nalokho?
Yini ebalulekile kuloko because I understand.
No, ukhumbule bhutami ukuthi la emhlabeni futhi kunama-institutions amaningi. So thina senza i-server about ama-relationships. Kunabantu that wanna go through ama-relationships abangakazi bajoyine naphambilini. So esibenzela isibakholekthela i-data ukuthi bakwazi uku-understand uma bebuka le show basho ukuthi shuthi mase ngithandana nomuntu wami uzomele ngimthande. Ngibe caring. Awunankinga ngithanda kaze.
Hayi. Ubasikhulu sami hayi.
Awunankinga.
Ya gore gcwala ubhafu.
Uba igama?
Usimphiwe igama.
Simphiwe. Simphiwe kukuphi emakhaya?
Ngisuke eTranskei mna Eastern Cape.
Eastern Cape. Big up to eTranskei in Eastern Cape guys. As you all know, ikiyane sengcobo le yaphakamisa. Salute my brother. Ngiyaphakamisa. Umama Zeno ubani igama?
Asiphe.
Asiphe.
Yeah.
Asiphe kuphi ekhaya ngathi uzawuthi kusemdansana?
Se Eastern Cape Mthatha.
Mthatha. Big up to Mthatha ongathathazeli but wenza izinto zibe right. Kusayiyo le out man, ile giyane man. Ntwana yaphaya ingcobo man. Molweni. Molweni Mthatha.
Molweni Mthatha.
Yes, alright. So fence, sonesikhathi esingakanani nama sister Mthandana?
Sesinonyaka.
Sesinonyaka.
Mm-hmm.
Alright. So mfethu ungathi yini mfethu yakwenza ukuthi wena mfethu uthanda umamazi out of everyone mfethu?
Bona nje le ntokazi ibomvu.
Yeah. Mfethu. Imibuzo engaka.
Wena sister ungathi yini oyithandayo ngoba ibrother?
Yo, ngiyamthanda nje. Anothi uba yintoni. Mfethu naxa usithi uzichaza uba yo, ndiyamthanda uzu calucalule ubuthethe uba uthanda ntoni.
Yeah.
Mos uyamhluzo lo hlobo umthande wonke.
Wena
umthande nje wonke. Enguye.
Ha.
Mm.
Amazi. Hayi. Wena. Inkalakatha.
Hanivume inkalakatha.
Hayi inkalakatha phe. Hayi angijwayele ukubavuma. Yabona? Yazi bethu 10 bethu uthi angafuni ukuchaza wena wonke.
Hayi. Ya na yabona nje nawe nga.
Ina scale of 100 umuntu okhuluma ngawe kanje ungathi ungithemba anga kana.
Mfowethu. Lapho uthuphelwa amagama uyinsizwe yabo. Eh yazi mo siqondi ba hey a a la.
Sure.
Your best man ya.
Mbombo.
Eh. Hayi yabona nje lento ka noma.
So ina scale of 100 umnike 100.
Mfowethu. Ngamnikeza 100 because yayibona nje nawe intokazi.
100. Yaphakamisa.
Yayithokozisa inhliziyo.
Power to that. Eh wena mfowethu usithemba kangakanani ine scale of 100?
Usho kwecala lakhe.
Lakho. Wena usithemba kangakanani? Angithi kwecala lakho umthemba 100.
Yho.
Kwelakho wena usithemba kangakanani?
Wena manje qondi ngemibuzo yakhe mina.
Awu bhuti wami, mina ngiyasithemba mina. Ngisithemba 100%. Ubumina nje ngiwonke. Yena uthe umthemba 100% angithi. So wena usithemba kangakanani?
Akakade fethu
nakhe. Power to that.
Ngishuwe bafana.
Ngishuwe. Ukhona nomunye umuntu mhlawumbe naye naye mfethu ngaphandle ka my sister. Akekho mfethu. Uyena kuphela ngithi buthwa.
Hayi yona kuphela.
Hayi power to that mfethu. Wena sister wena mfethu ine skill of 100 mfethu ngathi umthemba kangakanani mfethu umamazi.
Amadoda awazange wathenjwa nje
ngona thane.
Hayi. Ngeke uyithembe nje indoda just that nihambisa ixesha nonwabi
nje. Ah mfethu mhlazamazama bafethu. So right. Yasaluta nje.
And those animals she bafethu bazo bangibone.
Yawa man. Hi sorry machitam ngispana nawe company la. Yabo, ya ngithi ngibe ngispanele iconstruction manje bayangihlupa yabona. And ngibatshelile ngoba angithi ngiyimanager yabo. So babuye bangicasule manje bese kubeze kanje. Bafuna ngizoba signa off nje.
Mhm.
Musa. Laba ngifuna ukubanika nane warning yokuthi ba drive imoto emsebenzi beze pha kubonile khona intombazane. Warning. Warning ubavezile. Warning. Tambaba. Awani ngithembi ukuthi ngiphosa uma ilethe CV guys.
Ah, nikuthembi ngakho.
Hayibo.
Hayi ngakho.
Nibonini imoto senkampani niyami bathi the boss changer, boss changer. So wena sister ine scale of 100 ngathi umthemba ngani umuntu wakho?
Ah. Hayi.
100.
Amadoda wathi makalanga nje. Anomnika 100.
Umnika ndoni.
Ngiyamthanda mara angeke nimnike 100.
Umnika ndoni.
At least 60%. Yabona.
Ubunini. 60.
Yebo.
Hayi
bo. Hawathe bakalanga amadoda. Hayi bo, ngathe amadoda ngokugoko elixesha. Ah bethu nani. Sicela udlala lapha.
So wena uma umnika 60, wena usithemba kangakanani?
Mina themba 100% mina.
Yeah. Ukhona nje mhlawumbe mfana ophenda kunwaye mhlawumbe uma ukuthi my brother.
Anwaye.
Yeah, ukuthi ukrapa krapa nje.
Mhm.
Akekho. Uye kuphela my brother.
Hayi.
Yeah, no power to that.
Amane bafu sibetha nexhesha.
Ixhesha ni. Yeah, ngizondi requestela ungawari.
Yeah.
Ngizokunika le cash 100 rand ukuthi request.
Okay.
Showcase. Showcase. Sengiyaqeda ke kodwa ne. Alright. Sister, ngiyabonga kakhulu ukuthi niphendule futhi ama questions ami and ngiyabonga ukuthi nithethe lesikhathi lesori nanokuthi nginomthele isikhathi. My brother, wish you all the best futhi relationship yenu. Cela ukuthi umuphi umuntu okumtshela ukuthi uyamthanda and then mina ngivala i-vlog bese ngiyandedela.
Sugars.
You will never know. Maybe it's the last hug.
Aw mamas, awunjayami. Ah, umshubo puti. So puti kunento esiyenzayo la nawe sister. Vele wena ngithi uthandana namuntu. Nawe ma brother uthandana namuntu. Kunento esiyenzayo la kuthi loyalty test. Loyalty test the top with switching phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakhe iphone yakho for 60 seconds ukuthi acheck ukuthi on WhatsApp, Facebook and Instagram makuthi uyakudlala lokho kunye. Mangakudlali futhi akunankinga. Sichecka lokho okudlalayo. Sicheck ukuthi wena ufletha nabo bani. Ngithi wena awuthandana naye kuphela. Angithi wena uthanda naye yedwa bhuti wami.
Yabona ke
ngoba. Yebo.
Yebo but yabona ngoba ngathi yakukho imibuzo yakho.
Leya phone ngoku.
Angizayiqondi ke
ngoku.
Manje mase kukhalwa ngapha nangapha ngoku. Sizakala kuphi mina?
No kalona ndiyaxeba ixesha sixhathwe izinto.
Ewe tata ndakuva but when how do you feel ukuba uva umuntu wakho xa sithetha ngendaba zesifoni elila ngolu hlobo?
Hayi bo ifoni iprivacy yomuntu.
Yini privacy? Sobe singayile, sobe singayile kwinto zakho. Sobe sikuyinto zama relationship. Why wena ukhala kangaka?
WhatsApp izindawo zama relationship.
No sizo checka la lokho esikufunayo.
Hayi hayi, ufunani?
Kanjani awuthanda ubani out
manje?
Bafa nami niqondi yonke ngingxela yona.
Lifunani?
Aniqondi bwa.
Awuthe mbani awuthi kule relationship?
Mina
sizwa ngitshela manje mayithi cha una usuthi awuqondi. Yini ongayiqondi ngitshela ngithi mina sizo checka.
Lo leyo into yima wamxelela bajonge ifoni yakho yakho yami.
Yes.
Wena sisoma how do you feel njengoba umbona naye elilise
njengoba sengijilwa ke mina ukuba andimthembi nje umqondo la 100% andimthembanga
so eza vela vela ngathemba kana
yes uyisayaziveza west go
west west out there
west
kodwa ngabe yami yabona
hayi west iveza
ngabe yami yabona
ayi ayithindinkosi
ayithindinkosi
ayithindinkosi uthindinkosi kanjani manje
ubethe isigaqa
hayi bo ha Ya, ukhala ngani ke mkhulu?
Hayi, njuthe nankabe yam awusidede lesiyamba.
Wes.
Hayi wes namanqondo emqolo kalokule.
Hayi wes.
Hayi wes.
Hayi wes. Yi, nokholeza nephone.
Hayi.
Ilet. Ya, ilet. Ungabi wes. Letha mamaza.
Hawu.
Sho, sho, baby girl. Cwayileke mphambili masosha. Yabona ke kele skim sami ke muzo baquza kanje nako indaba for chill fish chill
thambisa ama muscles zapha
zapha now sizoqala ngephone yakhe
hawo
ufuna yami fina siqale ngeyakhe
eh
ephi la
nanthi yami
cela uyivule mfowethu Dango,
how are you?
No hesitation. Mamas, you good? Mm-hmm. You can do cremora?
Mm-hmm.
Okay.
You're not getting WhatsApp.
Ratatata. Last year, Kona. I love you. Imago. We are on WhatsApp right now and we are about to type the chandis. Type it up. Put I love you. Type it up. Indaba relax out yami indaba baqhuza manje ini bantwana bakhona nabantu abakushelayo
hawo bo
khuleka lo jonga not WhatsApp
not WhatsApp fana sjonge phi
hey
ngajonga na kwephi na
khuluma
hayi WhatsApp hayi bokuvela asemahla
asemahle amantombazana kwenza ntoni asemahla wena uthala
amanjonga
jonga ntoni
hey okalonga kuchazela
chaza mina lapha
asemahle senzani
senzani
osenzi luto
Anenzinto.
Kho why uthi I love you kuyena?
I love you kuye.
Naye why ethi I love you kuwena? Nenza ntoni? Eh bra, khawuthethe.
Ah man, fethu jong. Yazi jong, yafuna unceda nto.
Unceda ngantoni? Unceda ngantoni? Ngabe uyaxolisa, cela ukhola apha bra. Sister, kuvela nobani
lapha? Uyaya nasendlini.
Asenama, asema.
Endlini.
Eh, wekuvelila.
Hey. Ayi, suhleke. Suhleke.
So wena sister uzoqhubeka ujole nalo njengoba ubona uthi udlu asemahle.
Awatha akuyimaki
ima yasi okay ya bafo
bafo ke ndiyakuva but kwengozi yabona ngoku ungasongena ngapha
okay
uphi ngapha yango
ithengiphume ke ngapha
ya vele uphume
ya okay wena ikonsele
nginenze phone
kunezi phone sister wena sizoqhubeka ujwele nalona njengoba umbona ukuthi manje uthi mina sengingene ngapha
hayi ngisazoyicinga
kanjani wababa lona
hayi sizoyicinga lo into le ndibona apho ungakhanga uyithethe ku
ntoni
khanga utsho ku mos ucele ngowasemahla
andimqaleni mina ujwele nowasemahla
Anjoli no wasemahla
nenza ntoni ukutyana lokho nikwenza
apha asityani
into
mamfowethu lona
into mamfowethu ifunane efonini yakho manyala
ungabona phone
zathi manyala bra
Eh wathi wena ungathethi kaka
Ebra ikaka lo ngixelela yona ngoku ikaka
uphume enyaweni
Ebra ngizama ukusiza la qela uqolo
Baba
yeah
Baba John
Diego
Uzowa sister
Andizowa andizowa Diego
Ngoma mfowethu
lo Ah uyithandela into ngamfowethu
Hello, ubaba.
Niyajola nentombi kamfoweni.
Bayajana.
Bayalala, bayajana.
Ngikhumisana nenamaphepha.
Hayi, hayi.
Hayi. I pray God.
Yo.
Ayikho uthethe tuwa wena yego.
Ah, bra, yabona ngoku we. Yabona ngoku uthetha njani nami ngoku.
Ah, ndisuza. Sobuya sithethe.
Ngosikhabanisa
legaga
le.
Hey bra, yekani kuku, hey bra.
Hey bra. Ungqedile
ukuthi ungqedile ngandoni.
Ungqedile. Bona into bengazazi mina ongakhanga ngixela zonke. Zanga ngixela asemahle.
Yenetha bra lento eyenzayo. Yenetha. Yenetha bra.
Shi.
Ba kodwa wena wafa yikho into
eyenza. Kodwa bra uyangihetha mfethu uthetha nami ikaka lekaka uthetha uthetha nami.
Yabo uthi ngibayituwa nje
nami. Uyaziva bra uthi.
Ngibayituwa.
Ndituwa ndixelele ituwa mina.
Eh bra, amapipa agcila phezulu.
Uzokhala bra.
Ndona amapipa agcila.
Uzokhala bra. Uzokhala bra. Ngizokulinda nje ithi siqede sisteri mnike ifoni yakhe. Ha. Sichele vula la sisteri. Kuzomela urelax uthi mina ngizokunye nokunye ngizokwenza nayo masiqede la okwamanje sifocus kuletuwa le. Ngiya ku WhatsApp lapha ngifuna nokusondela kuye lo ngimdinga la. Ina WhatsApp now. Yeah. Imaqala kumela ku search. Mase ngithi type la, makuvela igama le lifebe la lamanye amayizinyi dididi la ungitshele. Makuvela igama lakho ungitshele. All right guys, my name is King Ginger Cream Della Cream. We're on WhatsApp right now when you're about to tap the trenders. Tap la puta love you. Wena bakushela njengoba nje uyiyelo.
Ah, bayangishela vele.
Uthini?
Mama, one Mr. my favorite ubalo.
Ha. Mr. my favorite.
Awungene
kuwe. Ngibone kaka unenzela yona ngoku.
Ikaka le.
Eh, kaka, ngibona bayituwa nawe. Ngoba ngolo. Uyasineka.
Thini wahle?
Uyasineka.
Anizongahle.
Rayini ube namandla wena
mfethu.
Awuthi ngibone.
Dilungisapho ungakwazi ukufika khona.
Into le ngakwazi ukuyenza mina.
Ile ibangela bandiye ku Mr. Favorite.
Yabona ukuthi ngiqala ituwa nje wawo.
Tuwa.
Eh, tuwa namazwi.
Tuwa ilwethethayo.
Ingakho mosika la mina ukufonela ungangicinga ukucholanga.
Bekunyanzelekile mosu ungangicholi.
Sulani
nawe bengakufumani phone. Bengakufumani nawe phone bekumele bandenze njani?
Awothe ngiqhela.
Xa kwenze njani?
Ngiqhela wena.
Hayi wena man. Ngitheni kuwena?
Hey bo.
Relax nawe. Miyake release. Relax nawe.
Hi?
Relax.
Bengu mami seka leponi lenkulu apha.
Hayi bo wena njalo.
Uyaniphula wena.
Hayi bo wena.
Ha?
Uthatha gqithi wena.
Ngangathethe asiphe into ngone nebona amanyala. Uyafeba wena ngo.
Ngenzeni? Ngenze wabonile.
Ngencoma ngona.
Wabonile nje. Wabonile efonini yakho. Maybe singathi siyalingana.
Siyalingana manje.
Wenza kakhulu
wena. Nenza kakhulu into le.
Awuthemi amfuthi samthanda lo muntu kodwa.
Ngoba namthana lo
mntana. Eh, phela ehlisa umoya ngoba kwa wena uyafebela. Na uyafeba.
Uyafeba.
Ngine vele yoti.
Uthethe ituwa nje ayikho into ngicela yona.
Bra, lona gama lelo kuphela la zithu ituwa.
Ha man, ungithethe ituwa nje
zathi. The week.
The week.
The week.
The
week njengale ituwa yakho wena bra. Ngoba ngoku ngithetha nawe ngabe ucela uxolo kumntana.
Ngoba manje usala mapipa agcwele enhloko wena.
Bra kanti kutheni? Bra singamajene soyithuma na abajene wagethi kanje man. Khawusihloniphe wena.
Jong, okay.
Yeah.
Ufisa amajane.
Sure.
Usukunibulalela phela yi.
Okay ke, asilungise ke.
Ehlisa
umoya.
Yeah, masilungise.
Ngoba na uyenzile. Ima, uyenzile
awusabi. Jong,
mina. Hayi, uyamukuyekile, ukuyekile.
Okay.
Uyenzile mistake sister was. Uyenzile mistake out time now. Naye uma isisi uyenzile mistake. And the fact fanele sijoli.
Mna ndenza a mistake. Into endenzile naniyazi ubafo ifoni. Ngiqhubeka nathi vele lolo.
Uyabona? Hayi uyabona ukuthi wena unjani? Wena ufuna ukuvuma amatyala akho. Kodwa wena ufuna
ukuvuma manje amatyala engasewami.
Eh bra, ifoni yakho. Ifoni yakho.
Ifoni ngaba.
Ifoni yakho. Yakho. Ubuzo phila kanjani yena ukuthi ichomi yakhe la ikhuluma ne out la nefoni yakhe ayibalansi bra
nayo yawanikeza amachomi yakhe ifoni
but awutholanga
nini kange ngithethe lonto kange ngithethe lonto
leyo kodwa Mr. favorite la yena unendoda uyajola lo yeah
nayo uyajola uyajola ushuthi kahle kahle
no mela xolisa ngithi
okay ke
nawe mela xolise kodwa
lo number bani ke yonke lento insinsi ngathela ngicela
yes
awazi
eh sister
ozama ukuzehlisa ngizama ukuyilungisa lento ngathawazi mawuthi unumber bani ngikhonile akayi number 1 shothi akayi number 2
ubone unumber bani yena efonini uthethe ngomuntu onginumber bani mhlawu akathetha wo Mr. Favorite
uthethe ngaye
ungakho Mr. Favorite
uyiwani
ngoku ngoku ndime nabana
ume naye
hayi suka shini
but I won't wa wena uphume ecaleni ngathi
ah
Lonqala bo favorite ngozo ngixeka wathi wangathangana ivakana
No shot ukuqonda ukuthi awuthemu wena u number 1 u favorite beku number 2 empintshisile kodwa
Ithembe njani yonke lonto Asip Ithembe njani
Angikwazi Andiyazi buzo ithema njani ndithi uyibonile
but imniki shorithi Ngoba ne uyakuthanda wena usamthanda ngisi step
Ngiyamthanda musi
Angathi yazi bendakuthanda mfethu
Ngiyazi
Ngizana kukhula nemfethu
Ngiyazi bantu le Ndophula inhliziyo mos namhlanje bona uasemahle befika endlini ku thethe ukuthini lo nto le uqhubu unxeba ngumuntu kamfowe mina nihlangana kodwa ngibone efonini
zamfonela zamfonela ubafu simbuzo
angeke idibane angeke idibane
bra bra ilo nto ke
ngingisizela
uthethe manga ngidiklalele
vala nomlomo vala ngithethe naye
akhela ngiphela okay
asip
yeah
ngibona ngikhaza ngakho
Dikhlazaphi?
Masiyami.
Dikhlazaphi?
Masiyami, masiyathethe phambili.
Hayi, ungangivaleli ngaphansi.
Uthethe ngoku.
Angazi
phela
wena ungendawo. Yimi umuntu amthela lo muntu.
Kodwa ubengazi yena ukuthi unina niyafebelana, mina ngimsizile.
Anifebe.
Oh.
Uyofeba.
Bufuna sicabane okanye bufuna busisiza nje.
Sisamse ngijikela na wena.
Cha, siyaxabana.
No, ngikatshenisa
iqhwebhani.
Anikhwebhani, iqiniso ukuba
iqiniso lana wena.
Ah. Okay nawe sister iqiniso kodwa ukuthi uyajola nawe awuthi yami ithomi yakho niyajola la yeah
nanipika nganto
ewe that's why I like you and ushilo ukuthi sometimes uzange
ngiyale ndibonayo
ayibo inyani mos
wena kanini ayibo
inyani mos
look down yeah athinta intombazane wena Better ba.
Baka 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 ngkwinja
lo. Better ba. Sister hamba. Niya ke lo. Hamba hamba hamba. Hamba. Antunjani nomfana? Sesithenile.
Hamba uyahamba.
Eh kumele hambe ngoba uyasangana wena.
Sesithi.
Yeah.
Yizo.
Yeah. Eh. Yeah. Hawu. King change a cream de la cream. Then I say King Indlovu bafethu. It's going crazy, it's going bananas. It's about that time. You know the story, bro. Hey, yo, wake. We need to have a common ground, yeah, bafethu. Someone tell me, say, say, take me home.
Hey, yo, boom. It's your boy, King Ginger Cream Della Cream. Into an ass a king's but some demand you mabuyu bambolo new sauce. Upo the man's a focus on a boy to chuala. Welcome to another exciting episode of Niya Tembanana. Couple switching phones in Tanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanum cholo parate and King Ginger and a CMTV. Bafunuk tell it to a parate.
Kimangandile?
Andile, andile, gomunyu fana jay, mistake.